Ya Rabbana, Ya Rabbana. Ya Rabbana, Ya Rabbi Salim wa la Nabi Sayyidi Muhammad.